Molo wamkelekile. Sinikwe ujika x engu 8x odityaniswe no 2. Kuthwa ke fumana ujika 0, ujika negative 5, no ujika 2x odityaniswe no 3. Lo jika x ongu 8x odityaniswe no 2. Incazelo ye function yethu. Ithethe ukuthi xa sithatha u x noba engubani na. Xa simfake, xa simngenise kule function yethu enguji. I function yethu izovelisa inani ethile. Apha ke elina inani lizoba lingu 8x odityaniswe no 2. Masizameni umzekelo. Masithi mhlambi sizosebenzisa u 1 kule ndawo ka x. Ke ingeniso yethu izoba ngu 1. U 1 sizomfaka sizomngenisa kuji i function yethu. Londo izosinika u 8 ophindaphindwe no 1. Ku 8 lowo odityaniswe no 2 ezosinika u 10 londo. Le nto leke iyayingcwengisa icacise nje kakhe ikonxa ngaphakathi kwingeniso nemveliso yethu. I-functions ke phofu ziqhela ukuchazwa ngolu hlobo. Ithi ke ngenisa u x apha mna ke ndizovelisa u 8x odityaniswe no 2. Ke njengoba sesiqondile loo nto masibuyeleni kumbuzo sicinge lo jika 0. Ujika 0 uthetha ukuthi singenisa u 0 kule function. I-function le izovelisa u 8 ophindaphindwe naloo nto esingenisayo loo nto idityaniswe no 2. Kuyalandela ke uba ujika 0 uzoba ngu 8 ophindaphindwe no 0. U 8 ophindaphindwe no 0 kuloo nto ke sizokongeza u 2 loo nto edityaniswe no 2 plus 2 ke ngesilungu ke kule ndawo ka x sabeka u 0. Ingeniso yethu sayibeka kule ndawo ka x. Loo nto ke iza kuvelisa u 2. Masithi ke siqinise nje apha u g ka 0 uzosinika u 2. Andithi xa singenisa u 0 apha kuzovela u 2. U g ke ka negative 5 uzosinika bani? Negative 5. Sibhale njengelinye ibala ke le nto esizoyingenisa. Ke ujika negative 5. Loo nto izawusinika u-8 ophindaphindwe nalo x wethu. Apha u-x wethu ngu-negative 5. Ke u-8 ophindaphindwe no-negative 5 odityaniswe no-2. Ke singenisa u-negative 5. Ingeniso yethu ngu-negative 5, i-input ngesilungu. Imveliso yethu i-output ngesilungu ngu-8 ophindaphindwe no-negative 5 kuloo nto songeza u-2. Loo nto ke ekugqibeleni izawusinika u-8 odityaniswe no-negative 5 ngu-negative 40. Ke loo nto xa songeza u-2 ku-negative 40 andithi izosinika u-negative 38. Siqinise nje apha sithi ke u-g ka-negative 5 ngu-negative 38. Eyogqibela ke kucacile uba ayifani ncudu nezinye. Apha singenisa ingcazelo, asingenisi inani, singenisa ingcazelo. Ke loo nto ithetha ukuthi apha khona sibona u-x, kwindawo ka-x sizofaka loo ngcazelo. Ke mhlawumbi umzekelo uba besino-g yesekile mhlawumbi u-g ka le sekile orange. Uba besino g yale sekile orange. Le ngcazelo le, ngokusebenzisa le ngcazelo le, uba bendizongenisa le sekile orange, besizovelisa u-8 ophindaphindwe nale sekile orange, kuloo nto ke songeze u-2. Into endizama ukukubonisa apha into yoba le nto esingenisayo sizoyiphindaphinda kayi-8 kuyo siongeze u-2. Ke ngokusebenzisa lo g ka-2x odityaniswe no-3 sizoba ne-function enje. Sizoba no-g ka-2x odityaniswe no-3 u-2x plus ke ngesilungu ka plus u-3. Loo nto izoba ngu 8 ophindaphindwe nale nto esingenisayo. Ingeniso yethu ngu-2x odityaniswe no-3. Andithi lento singenisayo kulonto ke songeze u2 lento singenisayo ngu 2x odityaniswe no 3 andithi noba into noyingenisayo uzothi uzothi u8 siphindaphinda nalonto futhi songeze u2 kulonto apha into esingenisayo ingeniso yethu ngu 2x odityaniswe no 3 ke sinalento singenisileyo u 2x odityaniswe no 3 lonto sizoyiphindaphinda kayi 8 siphinde songeze u2 ke sizokwabela lo 8 lo sifumane u 16x odityaniswe no 24 lonto ke sizokongeza u2 lonto leyo ke iza kusinika u 16x odityaniswe no 24 plus 2 izosinika u 26 ke ngu 16x odityaniswe plus ke silungu u 26 ke u g ka 2x odityaniswe no 3 ngu 16x odityaniswe plus u 26 ke ingeniso yethu xa ingu 2x odityaniswe no 3 imveliso izoba engu 16x plus 26 kodwa ke into abaluleke igqitha kwesifundo into yokuba siguqula ux kwi function yethu kule ndawo yakhe sifaka ingeniso yethu.